kwizina rya data rya mwana rya mutima mwiranda amen bene wacu dusangiye kwemera muri Yesu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu nitugire Kristu turazirikana ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'amazaburi ni ku izaburi yawe ya 90 duhera ku karongo turahera ku 90 tugeze ku karongo ka 17 ijambo ry'umutwe tubandanya kwisunganira avuga ngo ubuzima bw'umuntu buhera n'ingoga igisabisho cya Musa umuntu w'Imana nkako iminsi yacu yose ihezwa n'uburake bwawe imyaka yacu itumuka nk'impemuzu wiruhukije iminsi y'ubuzima bwacu ni imyaka 70 kubafise hagati n'imirongo 8 uko iba myinshi niko muruhona n'ububabare byongerekana nkako iratumuka natwe tugahita mbega ninde azi ukuntu ishavu ryawe rikaze n'ukuntu uteye ubwoba kubera uburake bwawe twigishe rero guharura iminsi yacu niho tuzoronka umutima w'ubwitonzi garuka mukama uzoshitsa ryari girira impuhwe abasuku bawe nuduhozagaze ubuntu bwawe mu gitondo natwe tuzokwigina kandi tunezeregwe iminsi yacu yose tunezereze iminsi ingana niyo twacumukuriyemwo n'imyaka twaboneyemwo amabi ese igikorwa cawe cyo kwibonekeza imbere y'abasuku bawe ubukuru bwawe nabwo bugasebuka mu bana babo ese ubutore bw'umukama Imana yacu bwodusaga dukomereze ibikorwa by'iminwe yacu ibikorwa by'iminwe yacu ubikomeze bene wacu muri Yesu Kristu iri ni jambo ry'Imana dushimiye Imana haleluya amen bana b'Imana ni ku izaburi ya 90 twarabonye ijambo ry'umutwe ngo ubuzima bw'umuntu buhera n'ingoga twari twagejeje kuri 10 ariko 9 na 10 sinahasitebye ko cyane kubera ko nariko ndihuta ngendana n'iminota kugira byorohere abamatelefone mato mato kuguruka 9 rero haravuga ngo nkako iminsi yacu yose ihezwa n'uburake bwawe Musa aravuga ngo iminsi yacu ni ukuvuga rero twese wowe wumva ibi nanjye ndi kusoma ibi canke ndabyumva iminsi yacu imarwa n'uburake bw'Imana n'ishavu ry'Imana imyaka yacu itumuka nk'impemu z'uwiruhukije ngo imyaka yacu itumuka nk'impemu z'uwiruhukije nibyo ryari navuze ati umuntu aratwarinda akabyara umwana yabyara umwana imyaka 10 imyaka 20 mugabo keshi nta muntu arenga imyaka 100 cha keshi gake keshi nta muntu arenza imyaka 20 buryo wogira research wogira ubushakashatsi yosanga abantu bake cyane bafite imyaka 60 abenshi bapfa munsi ya 50 hanyuma nibaza ko mu cya gatatu wosanga abantu bafite hagati y'imyaka 50 na 60 hanyuma mbese twosanga abafite imyaka 80 ni bake cyane abafite imyaka 100 bobo ni imparugwa ni munsi y'ubusa mbese cumi aravuga ngo iminsi y'ubuzima bwacu ni imyaka 70 haleluya amen ngo imisi Musa rero yarabikurikiranye arabimenya neza ngo imisi y'ubuzima bwacu ni imyaka 70. Alleluya, amen. Ciyemenya imyaka 70 ari kisigiye mu bwenge bwanje. Kubafise agati ni 80 ngo kubafise agati ni imyaka 80. Kubafise agati rero abantu benshi murumva ko ni imyaka 70. Kera abantu bararamba umuntu akagera imyaka 50 ageze kuba inkumi ageze kuba umusore ibintu nk'ibyo. Mbega yemwe iyaba abantu bari bakiyamba nka kera ubiba bimeze gute? Abandi bavuga ngo tugisimwa ngo tugisi ngo tugikirore. Byari biryoshye kera abantu bakimara imyaka 100 ariko ubu umwana w'imyaka 20 18 guhera kuri 15 yovuga aravuga ngo agiye kugikirori cyane. Ariko gusa dushatse duce bugufi kuko ntayo tugifise. Ejo niho twabonye ko ngo ni isaha imwe cyangwa ijoro cyangwa indoto. Rero ngo umuntu afise imyaka 70 warambye mugabe arongera aravuga ngo kuba afise agati ni 80 ngo ku bantu bafise agati ni 80 ku bantu bafise agati ku bantu bakomeye bafise ubuzima bwiza kumbure bajya neza ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngo ni 80 ariko biravana n'uw'Imana yashatse ko amari iyo 80 cyangwa akamara 70. Murumva rero Mose yari azi imyaka umuntu agomba kubaho. Rero abana b'Imana nama mvuga ati nyamara dushatse duce bugufi kuko imyaka 100 kuyikwiza ni ngorane. Ubwo rero ntabwo tuzoramba imyaka 100. Ufise amatwi niyumve ko imyaka 70 niyo twemerewe. Kuba afise agati 80 je ndabizi ko 80 ntayo nzogeza. Ndabizi ndashima Imana yaramishuri imyaka yanjye. Haleluya, amen. Nicaye ndayizi kandi ndizeye ko ntazokwirirwa ndaharira n'Imana. Oya, ko nzotegura umunsi mukuru ntahuke nyene. Iyo ngomba kujya mu Burundi usanga nezerewe n'abategu no mu Burundi hasanga banyiteguye. Rero n'igihe nzotahira iwacu mu ijuru bizoba biryoshe, bizoba ari birori. Cumi iminsi y'ubuzima bwacu ni imyaka 70. Ndikwasubiramo uko iba myinshi niko umuruho n'ububabare byongerekana. Ngo uko iba myinshi niko umuruho n'ububabare byongerekana. Noneho birasiguritse imyaka twemerewe kubaho ni imyaka 70. Buriya nanje ahantu hampaye ikigwa, twemerewe kubaho imyaka 70. Ngo uko ibaho myinshi ngo ni ko ububabare bwongerekana. Bana b'Imana rero murazi kweri hariho abantu bisazira bakagera mu myaka 80 90 baba babaye. Buriya noneho ni na byiza gutaha umuntu atararinda guhangayikira mu isi utabona uwo guhereza amazi canke wirigura hamagara rabutse ku rubawe ngo aho naho nuko ari muri Afrika mu bihugu biteye imbere hoho urumva bajana haha ndi mu marerero bagashihurirayo ibintu nk'ibyo. Rero ngo kubafise uko umuntu abandanye aramba akagira akarenza ya myaka 70 agira ububabare tubitahure. Rero abantu bacu bariko barapasinga bariko barapfa bagenda turavye imyaka tuzoze turira hanyuma twemere ubukombe bw'Imana. Umuntu arengeje imyaka 70 ndababwiye ngo ntituzorya cyangwa ntituzogira iki. Ariko kweri umuntu arengeje imyaka 70 cyangwa ageze mu 70 uwo kuririra abacu biremerewe ariko tugaruke tuvuge tuti turemesha akagimana ahubwo tumusabire kuruhuka mu mahoro mwako iratumuka natwe tugahita ngo iyo myaka iratumuka natwe ngo tugacaho duhita tubandanya tugapfa nyine tugahita tubagenda cumi na rimwe mbega ninde azi ukuntu ishavu ryawe rikaze n'ukuntu uteye ubwoba kubera uburake bwawe murumva abana b'Imana Musa wewe arazi nyine ishavu ry'Imana rikaze n'uburake bw'Imana arabwira Imana ati mbega ninde azi ukuntu ishavu ryawe rikaze Musa arabizi arabizi Musa amanukanye amabuye hanyuma agasanga Imana ikamubwira ati genda babantu bawe babaya abakorofi hanyuma Musa akagira umujinya asanze ibintu byabyononikaya kamena yamabuye hanyuma Imana Musa kugira yongere agende gusaba Imana ngo imwongere amabwirizwa Musa yarabonye uburakake bw'Imana Abanyisirayeli bariko barisabira kubona Imana barazi ukuntu haturitse imituragaro nk'ingahe gusa canke ati Musa genda turakwinginze wezi uragenda mubonane uzozura tutubwire ibyo Imana yakubwiye bana b'Imana rero tupfa kwirata nacyo turicyo ntabwo umubumbyi yabumbye inkono akayishwanyaguza ati yayibumbye nabi ntabwo ibumba rimuhariliza ati ntunsambagure oya natwe twemerere Imana duce bugufi cumi na kabiri twigishe rero guharura iminsi yacu ngo Imana itwigishe guharura iminsi yacu tumenye iminsi dukwiye kubaho niho tuzoronka umutima w'ubwitonzi ntimumva abana b'Imana nyimba umuntu yamenye iyi minsi 70 yo kubaho iyi myaka 70 yo kubaho twebwe tumenye ati bwabo ndi Imana yaraduhishuriye iciye kuri Musa ko imyaka myinshi ari 70 rero nyimba Musa avuga ati twigishe guharura imyaka yacu natwe tugomba kubona ko imyaka yacu ni mikeya cyane duce bugufi tumenye ingene tugomba kuba mu isi twitonze twitonde kuri bagenzi bacu ufise imyaka 60 wishe mwene wanyu nawe ntuzi kuzomara imyaka 10 cyane ntacyo bimaze kugirira nabi mugenzi wawe kandi uzi ko nawe ata myaka 100 uzomara cyane utazanikirwa mugihe rero ibintu beshi abantu beshi ubu bapfa babishwe n'uburuzi no kujya amasumu twirengagije iby'intambara Imana yo mu ijuru tube hafi cyane Imana twigishe kumenya ubuzima turimo muri iki gihe imyaka yacu dusigaje cyane igihe dusigaje cumi gatatu garuka mukama uzoshitse ryari girira impuhwe abasuku bawe aravuga ngo Imana nigarure icubeshe ishavu ngo igirire imbabazi abasuku bayo nicyo gisabisho twadukwiye kugira muri iki gihe turimo kuri Musa ibi byose byari bihari hari ibyago hariho n'ibintu bibi ariko ukurikiranye Bibiliya cyangwa ugakurikira amateka yaheze ni ukuri ubu niho turi mu kaga kari katigeze kubaho Imana itigiza Sodoma na Gomora yatigize ibyo bihugu bibiri ntabwo hari ibindi bihugu birimo abantu basenga bakiyubaha nabone turabona ko Loti yarokotse kuri Nowa ntararokotse Nowa n'umuryango wiwe n'ubu rero hariho abazorokoka bari kurushi bamurabo bagiye kuzorokoka cumi na kane nuduhozagaze ubuntu bwawe mu gitondo natwe tuzokwigina kandi tunezerwe iminsi yacu yose ngo Imana ibashire ku buntu bwayo mu gitondo ni mu gitondo wowe nyene ni wowe usenga ugasaba ubuntu bw'Imana ngo bwirirwane nawe bubane nawe aho ugiye guca hose hanyuma nawe iyo wamaze gusenga Imana uko byogenda kose ntushobora kwirirwana umutima cyane ngo wirigwa nk'umuntu atasenze mu gitondo. Oya, ntibikunda. Umuntu yasenze mu gitondo imbere yuko abyuka akururutsa ukuguru kwiwe hasi akava ku gitanda cyane akarengana icyumba cyiwe afise ibanga ryiwe n'Imana biba bizi na nyeko bitandukanye n'umuntu yabyutse agapfa kwiruka. Turabandanya. 15 havuga ngo tunezereze iminsi ingana n'iyo twacumukuriyemo n'imyaka twaboneyemo amaruswa amabi ngo tunezereze iminsi ingana n'iyo twacumukuriyemo. Mbese Musa yari karasaba Imana ngo ibanezereze ibahe iminsi imyaka cyangwa iminsi ingana n'iyo bacumukuriyemo. Aha ni nkaho yari karabwira Imana Imana yibuke amagogo baboneye muri Egypti. Musa arabwira Imana kugira Imana ibanezereze muri bya bihugu by'amasezerano yari yarabemereye. Kandi Musa murazi ko nawene atageze mu kiya gihugu cy'isezerano bivanye n'ikosa yari yakoze ku Mana. Ariko Musa abantu nta muntu yemeza ko Musa yapfuye cyangwa uko ibya Musa byagenze kuko ntawabonye imva yiwe. Ariko kubera yari umuntu w'Imana, Imana irashobora kuba yamwijaniye ati rero Musa dusubira mu bajya abantu tunitaha iwanje ibintu nk'ibyo. Rero mugabo aha Musa yari karatakambira Imana ngo inzira cureshe ishavu ryayo ibagarure kw'imbabazi, Imana igarure imbabazi kuri abo bene Isirayeli canke abo banyisirayeli. Noneho umubabaro bagiriye kwa Farawoni uhe bawibagire canke bagire umunezero. 16 ese igikorwa cawe cyo kwibonekeza imbere y'abasuku bawe ubukuru bwawe nabwo bugaseruka mu bana babo. Musa agasaba Imana kugira ngo Imana yibonekeze muri abo bene Isirayeli cyangwa mu bantu bemera Imana. Imana yibonekeze, Imana ibabe hafi, maze abana babo canke abasuku babo babone urwo rukundo rw'Imana, uko Imana yagiye ibakunda, uko Imana yagiye ibagirira neza. Kandi none Imana yo nibyo iba yiteguye kugirira uwo ari we wese yumvira Imana. Gusa ikibabaje nuko uca usanga abantu biyibagiye ntibitwararike gukora ibyo Imana ishaka, hanyuma Imana yashavura igacutire kurira ko ibi byago turiko turabona muri iki gihe cyane mu byago byagiye bigwira Abanyisirayeli. Ntibirahera rero isi izokwamira mu byago gihe icyo ari cyo cyose abantu batazumvira Imana. 17 ese ubutore bw'umukama Imana yacu bwo dusaga ngo ese ubutore bw'umukama Imana yabo cyangwa Imana yacu bwo dusaga. Twese nuko ubutore bw'umukama Imana bukwiye kudusaga, ariko ntibuzokuza kutayironde utabyemera. Imana yipfuza kuyubaha nayo ikakubahisha. Dukomereze ibikorwa by'iminwe yacu. Musa arasenga Imana ngo Imana ibakomereze ibikorwa by'amaboko yabo. None twebwe muri iyi myaka twubaka amazu, tukagerekeranya, tugakora indege, amato agezweho, amazu, amaetaji, amajana n'amajana, mugabo nta kubaha Imana dufise. None Imana izokomeza ibyo bikorwa byacu kandi tutayubaha. Niyo mpamvu mubona byinshi biriko birahovagurika atacyamira. ariko niko kuri ibyo mirabugerekana bivuge buriya yaba abantu bubaha imana yaba abanyukrene barubaha imana bagasenga imana bagenda mu bugombe bw'imana kya gisagara cyane bijya bisagara nibiba byarahomba buritse ngo bimere kujya imana iba yarabagwamiye ntibyari kumera kujya hari nibindi byinshi notanga kwa kanorero ariko ntacyo iyaba abantu bumvira imana yukuri abantu nibari bariko barahunga bajarajara ngo bariko barahunga inzara ntabwo inzara iba yarateye abantu uya mugaba kubera tutumva kubera ubutingani kubera kwicana kubera gusambana n'ibikoko kubera abantu bi base kumvira imana imibiri y'abantu basigaye bayikoresha amamashini ibitoyizi ibirobo mana yo mujuri dutabare cyane niyo mpamvu isi ibikiragwa ibyago biriko biragwa mwisi kubwishi ukutumvira imana rero kuriko kurababaza beshi kandi tugiye nyene kuzoba turababara tubabare tubabare hagiye kuza hararokoka cyane hagira umutima mwiza abantu twemera imana haleluya amen mana uragumana nanje umubabaro barundi bene wacu na masemera cyane babandi twabatuganira hagiye kuzaba ibintu bidasanzwe birusha ibyo turi mu bu iyi ni ntango iyi ni ntango uyu ni umwana basa n'abanyina ntibaraza icyo no kwisabira hunga werekeza ku mana cyangwa ngira muri Yesu Kristo kuko ibintu bigiye kuba bibi gusumba inzara ntiratangura neza inzara ntiratangura neza ibikorwa by'iminwe yacu ubikomeze ngo ibikorwa by'iminwe yacu Imana ibikomeze izokomeza ibikorwa byacu gute kandi twebwe nyene tubintu iminwe yacu yanduye iminwe yacu iranduye turaba guhohotera abagenzi bacu turaba gukora ibya ibizira ibwo koko Imana izohezagira iminwe yawe gute ukora amaraso uba warongoye imbwa canke urongorwa n'imbwa Imana izoguhezagira gute ubana n'umugabo nkawe cyangwa ubana n'umugore nkawe Imana izoguhezagira gute wa ushigikiye abakura mu nda ibyago ni byinshi mwisi Imana rero ntabwo izokomeza gushigikira amafuti yacu oya ahubwo abasenga tugume dusenge kugira Imana igume iducire inzira na yahani hoho mwisi ibintu birakomeye kandi bimeze nabi ntabwo twizeye ubundi buryohe buzoza imbere tutigabiye ngo tugaruke mu mukama bana b'Imana umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data rya Mwana rya Mutima Mweranda amen.